Wa roa nei, te iwi Māori e kohi kaimoana ana, pēnā ki o tātou tūpuna. Engari mo te iwi Māori i tupu taone ana, pērā ki au, kua āhua ngaro e nā pukenga.
Kia ora, ko Tiwana arunui ahau, he uri tēnei no Hāti Ngāti Pāhau Wira.
Ko Tamarangi Toli tōku ingoa, he uri tēnei no Te Aroa Māngai Nui me Ngāti Mania Poto.
Ko iri tāna naubo tēnei, he uri tēnei no Miti Miti, tō kianga whakapaukarakia, te rārawa kaiwhare, and koinei te kaupapo o ngā waterets. I whakarewa te kaupapa o ngā waterets i te tau 2018, hei whakatairanga i ngā momo mahi ngā kai, te kohi kaimoana me te whakarite kai hoki.
To show not only rangatahi but everybody that you can provide for your whānau sustainably, you know, going out when you can.
Nā kuhua a Tamarangi rāwa ko Tiwana a hau i arahi roto i ēnā mahi. Nā reira, ono tau kua mahi e nā mahi. Nā reira pia, mā tātou mahi e whakaawe i ngā hunga taone. Ko te kino, kei te piki tonu, ngā tatauranga, o ngā tāne Māori e toromi ana. Nā reira, kua tātou mahi o ngā waterets i nāianei, kia whakatairanga i ngā ture whakahaumaru ruku kaimoana.
I was floating into this crevice and I reached out into it and I just remember having my arm on the face of this crevice and I'm going further and further in.
A big swell head came through and I lost him, and probably 5 minutes after that is when I scanned along the crack and I found his fins.
The only reason that he did find me is because there was about 200 mil of my blade sticking out from this crevice. I just was stuck in this crevice, chest to back, you know, and I knew I wasn't going anywhere.
Oh, he was probably underwater for about 8 minutes. He was like limb, you know, just there was nothing to him. I realised his weight belt was caught on the rock.
Yeah, I was unconscious and then woke up on the rocks, and that's where Tiwana, he performed CPR.
It can happen to any of us. Like, Tama's a good swimmer, he's a good diver, but he ended up in that situation.
I tino ohorere au, i te rongo, i tata toromi, taku hoa, ko Tamarangi, i tata mate ia.
Something that will live with me forever, you know, and it's changed how I think about tangaroa and diving, you know, ruku kaimoana, you know, and the measures around safety that need to be taken before you do go out. Me mana kuaka ki ngā tikanga mō tēnei ruku, you know.
Ko tahi me tuku karakia.
Whakamōhio atu ki tō whānau, e haere ana koe ki hia.
Me āta mātai i ngā tai me te huarere i mua i tō putātu ki te ruku kai.
Kaua e haere me tō kotahi.
Kaua e whati ngā ture kohi kaimoana. Me he mea he iti, me waiho ki reira.
Whakarongo ki ngā tohu.
Me kaha ki te whakawhiti kōrero me o hoa i wainga i o ruku kai.
Mātua mōhio ki o ake pukenga.
Me matāra tātou te iwi Māori, me matāra kia haumaru te mahi. Yo.